zuwa ne zuwa
Ndinoda kutenda zvakare amai vangu Nebasa guru ramakabata Achengeta akayeuka kubva 9 mangi iri nhumbu
Amai mune rudo rwakawandisa Vatora nguva ino kuda kutenda Mama Mari kumbu